igama lami ngupraxidis Jeremiah sidibana ke kustudio 7 eye Voice of America lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama kungolesine kunjenje sihlaziya udaba olunanzwa linyanga kamfumfu udaba olomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer kade kule mikhankaso eminenginengi emhlabeni jikelele abantu bekhuthazana ukuthi ungavikelwa njani njengoba i-breast cancer isiqede abesifazana abaningi labo baba abalutshwane yikho-ke ngiyalinxusa ukubana siphatheke uhlelo lwethu lwalamhlanje asiyihluzeni bomama ngesikhathi sika-8 o'clock. Lisithumele-ke iinombolo zenu zocingo khona lapha kuwhatsapp kanye la kufacebook. Asidibaneni ngo-8 asiyihluzeni bomama.